Dziwe Online TV.
Takulandirani pano pa Dziwe Online TV mawa walelo pa 20 May 2024. Mauno takubweletserani nkhani ya chisoni, nkhani yolilitsa kwambiri imene ikutiwuza zoona kuti president wa dziko la Iran omwe dzina lawo ndi Ibrahim Raisi amene yutu wamwalira. Ibrahim Raisi dzulo adapanga ngozi, helikopter yawo imene adakwera idapanga ngozi, ndipo wina aliyense yemwe adali mu helikopter imeneyi zadziwika zoona kuti wamwalira. Iyi ndi nkhani yobvetsa chisoni kwambiri imene ife adziwe Online TV tili okhuzika kwambiri fwa ngozi yazizizi makamaka dziko monga ngati Iran ndi zinthu zimene zili zodandaulitsa kwambiri. Ndieno inu amene mumatsatira channel chimenechi cha dziwe Online TV dziwani zoona kuti Mr. Ibrahim Raisi adali munthu ndithu wotumikira anthu oteteza maufulu awa anthu. Ndieno kumva kuti mkulu ameneyu watisiya kwa ife ndi chinthu chimene chili chodandaulitsa kwambiri. Ngati dziwe Online TV ingakhale ndi mpata timangika fukufuku bwino lomwe unena zoona kuti kodi mbiri ya wolemekezeka amene ndi president wa dziko la Irani Ibrahim Raisi kuti idali ya mtundu wanji. Koma pakadali panopa inu mungokhala choncho kunena zoona kuti mudziwitsidwe kuti wolemekezeka amenewa atisiya pa ngozi imeneyi imene idali yosayembekezeka. Nkhani zimene zitu tazitenga masamba amchezo amene ali wotchuka kwambiri panopa ndi nkhani yoona zoona kuti ndiwodziwika bwino ngakhale kuti m'malawi muno masamba ena sadayambe kuwulutsa za nkhani. Ifeyo tikunena zoona kuti ndiwoyambirira kuwulutsa nkhani yokhuzana ndi imfa imeneyi. Ndieno ino adziwe Online TV tapangani comment, ndikupanga like komanso kupanga share post imeneyi kuti ithe kufika madera osiyanasiyana. Zikombo kwambiri, munali ndi ife adziwe Online TV.